future niko nakuja kaiko kwa iPhone. Unaona hii. Like video inaendelea but ni ya kambe.
Yeah.
You are talking about. I'm on a budget. I'm back at Saturday.